Saga seseshwa rumuri ibyayo uramutwe ngo biriko bicuruzwa ku rugero ruteye amakenga n'ubwoba mu Burundi ivyo bivugwa na bamwe mu bagenzi abajyango hamwe n'inshuti by'abafata ivyo byayo uramutwe mu gihe vyahoze bicuruzwa cyane mu gisagara cya Bujumbura amasoko ya RPA avuga ko muri kino gihe no mu gihugu hagati naho nyene ivyo byayo uramutwe bisigaye bicuruzwa cyane bamwe mu masoko bakaba mbere bagereranya urudanazo rw'ivyo byayo uramutwe be no kuvyihereza kuriko kuribonekeza cyane mu aruka nk'igitero cyateye igihugu ibyayura mutwe bicuruzwa ngo biri ubwoko bwinshi umwe mu begereye ababifata avuga ko ubwoko burenga butanu bw'ivyo byayura mutwe ari bwo bugurishwa cyane
ndabona yuko muri iminsi zamaze kurenga ihariro ikana kamuna kamuna n'igihugu ibidandazwa biyatandukanye waba urumogi mw'ibyatsi byitwa heroine byitwa kokayine byitwa epidrine byitwa pitiramine byitwa amasoresho yo kwa muganga nakoresha kwa muganga n'ibiciro kwa muganga ari umuhashyize ku bibuze na koro na esanse
amasoko yacu avuga kandi ko abafata ivyo byayura mutwe bahitamwe ivyo bihereza bivanye na mikoro yabo bimwe muri ivyo byayura mutwe ngo biba bizimvye
byayura mutwe byayura ine na kokayine nabyo ivyo bidusubije hanini mugabo sisha abanyagihugu ntiyari amategeko yitwa heroine aho agahangana hamwe n'ubutete kagwa hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitanu bitwikanye n'intara kokayine nayo ni kimwe mu bigiye guhabwa ibitungo byaba biri mu bana b'abakire kubera birazinze rwose umugabo bacaruza cyane aranahegera amahera mu miryango barerana maze ugaca usanga bavuye mu rugo rwo kugura kokayine ugaca usanga muri mesa ya heroine bivuze na koro na esanse ziherezwa ahanini n'abana bo mu ibarabara
bafatiye ku murindi urudandazwa rw'ivyo byayura mutwe ruriko muri kino gihe mu Burundi bamwe mu begereye ababifata basaba leta guhagurukira ico kibazo mu maguru masha mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira inzego zimwe zimwe hamwe n'abantu bavugwa mu rudandazwa rw'ivyo byayura mutwe